Mheshimiwa naibu wetu wa rais, karibu sana hapa leo bunge. Thank you.
Shoot to move, eh? Na shoot na una move, shoot and move.